Eka madamu lamanene ndza mperisa hinkwerhu a langutiseni maxelo eka madyambu ya siku ra namuntlha hi langutisele mpfula leyi nga ta angarhela tiko kambe hi karhi hi tsundzuka leswaku yi le a dzongeni wa tiko ri na mpimo wa 38% kambe loko hi langutise leyi a ri hlangutini yi ri na mpimo wa 68% kambe karhi hi tsundzuka leswaku ku na swilemukiso swa magandlati lama nga ta ma karhi ma kurile hi mhaka moya lowu nga ta ku karhi hunga hi matimba swinene hi kombela vanhu mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutise siku ra mundzuku mpfula yi karhi ya mahlweni endzhukeni wa tiko yi ri na mpimo wa 38% kambe loko hi langutise ri hlangutini na mpimo wa 68% kambe tsundzuka leswaku moya wu karhi wu hunga swinene le a ri hlangutini ra le dzongeni swilemukiso swi ri kona swa magandlati laha nga ta kula swinene kambe tsundzuka leswaku swifundza swa le dzongeni wa tiko ku ta ku ri na gamboko leri nga kona hi kombela vanhu hinkwavo mi ti lemukise endhawini teto kambe loko hi langutisa maxelo ku ya swifundza hi sungula hi fundza Gauteng ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi xa hinkwaxo karhi kufumela Pretoria ri ka 28 wa degree Vereeniging 27 Johannesburg na yona yi ri ka 26 wa ti-degree loko hi fika Limpopo ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi xa hinkwaxo kambe karhi kufumela Liphala lelo pela dyambu yi ri ka 30 wa degree Polokwane 27 Giyani kona ka Minginisi yi ri ka 30 wa ti-degree loko hi fika kona Mpumalanga ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi xa kambe karhi kufumela Emalahleni yi ri ka 25 wa degree Carolina 26 loko hi fika kona Mbombela 27 Sikhukhuza yi karhi kufumela eka 29 wa ti-degree a fikeni Mpumalanga kumbexani KwaZulu-Natal ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexi xa kambe karhi kufumela Ladysmith yi ka 26 wa degree Pietermaritzburg 21 na yona Durban leri hlangutini yi ri ka 24 wa ti-degree kambe loko hi fika kona Eastern Cape ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexi xa hinkwaxo kambe karhi ku titimela Kraaifontein yi ri ka 10 wa ti-degree Makhanda 11 loko hi fika East London yi ri ka 16 wa ti-degree loko hi fika kona Western Cape ku ri na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi xa hinkwaxo kambe mpfula yi karhi yini ehenhleni ka xifundza hinkwaxo kambe Freudenthal yi ri ka 18 wa ti-degree Cape Town yi ri ka 14 loko hi famba na rihlanguti Mossel Bay yona yi ri ka 16 wa ti-degree hi tsundzuka leswaku ka Northern Cape ku na dyambu ehenhleni ka xifundza lexi xa hinkwaxo kambe karhi ku titimela Southern le dzongeni yi ri ka 9 wa ti-degree Springbok yi ri ka 11 Kuruma na yona yi ri ka 21 wa ti-degree loko hi fika Free State kona ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza lexi xa ka kufumela Bloemfontein 22 Sasolburg yona yi ri ka 26 wa ti-degree kambe hi fikeni kona Northwest karhi kufumela ehenhleni ka xifundza lexi xa hinkwaxo kambe Rustenburg yi ri ka 26 wa ti-degree Mahikeng 27 loko hi fika Bloem of 25 Tosca na yona yi karhi kufumela eka 25 wa ti-degree ka vulahungu ra mina rilela kwalano a ku ri maxelo hlayisekana.